da 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 da
da da da da da da da
that was a huge stitch.
You are epic.
Yeah, that was solid.
It was quiet there.
That was so good.
That was the quietest Portola's ever.